Isiseko esingenzi inzuzo iKasihiro Foundation sinikele ngetyotyombe elitsha rhaca kusapho olusweleyo lokwindawo yogobityholo baseChicken Farm eKlipspruit namhlanje kuseni. Olu sapho oko luhlala kwityotyombe elikwimeko embi kakhulu kulandela ukutshelwa zizinto zonke kwisiganeko somlilo esenzeke kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Isiseko sikwazile ukuncedisa ngendawo yokufihla intloko kodwa sithi kusekuninzi ekusakufunaka kwenziwe ekufana nokunikelwa ukutya, iimpahla kunye nebhedi.
Umama ophila nomntwana oneminyaka elishumi elinesithandathu okhubazekileyo ohlala kwindawo yaseChicken Farm ubelixhoba lengqele ixesha elide emva kokutshelwa ngumkhuku wakhe. Emva kwexesha intlungu yakhe ibonwe yinkokheli yasekuhlaleni nethe yamfunela uncedo emva kokubona intsokolo yakhe.
Umama isituation yakhe ngiyayazi, unomntana odisable and wake washelwa umkhukhu, so wazama ukulungisa umkhukhu wakhe. Icondition yawo igubi nje kahle kahle, kwenye indawo kuvalwe ngamaseyili, kwenye indawo kuvalwe ngala mazenki weplastiki ayimbobombobo. Then ngalandwa sisikiliboni, ngathi kiliboni ngicela ungibuzele kubobhuti laba abasekasihiro cause ngeke ngabona besiza ngale kule sayidi lingale kuphephuka umkhukhu. Sisikiliboni wabuya wathi hayi ngikhulumile nabo bathi bangamsiza, ngathi hayi ke ngiyabonga. Then bafika nangempela babheka indawo, babuya bamnika umkhukhu baplaystera, bamlethela igroza, bamuphi imali eparafini nje basebenzile. Siyabonga.
Emva kokuva intlupheko yalo mzali, iziko iKasihiro Foundation livakalelwe ze lancedisa ekwakhiweni komkhukhu omtsha. Kwaye lithi noxa umkhukhu sowukhona nje kodwa kusekuninzi ukudinga ukwenziwa.
It's a lot that is still needed, especially in terms of bed. Umama ufuna umbhede. Also, if it's nempahla, as you can see, the boy who's 16 years is disabled. He don't have clothes because during the fire, they lost all of their belongings.
Umnini walo mkhukhu uvakalise umbulelo omkhulu esithi uphila phantsi kwemeko ezinzima engakumbi xa kufikelela kwizidingo zonyana wakhe kuba futhi akanawo nomsebenzi.
Kutwa ke thabile haholo, ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka shelter mo motho a ipatang teng, ha hona ntho e bohlokwa jwalo ka yona. So kutwa ke thabile ha bankiziritse mokhukhu tjena.
Ukuncedisa eli ziko ukuba liqhubeke nokufaka isandla kwiinginqi, nabani na angenza umnikelo ngokutsalela iKasihiro Foundation kule nombolo ithi 0682982791. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka eChicken Farm.